adekyinye bia ne mu nsɛm abusuafo sɛ wokɔ media no so a Pappy Kojo ne Yvonne Nelson na air trend obi bɛbusa saa ade nti na ɔmo trendy Pappy Kojo didi Yvonne Nelson atem abra na wogyina stage so a air perform wɔ nipadɔm anim wei nam so ma amanfoɔ bebree aba abɛka sɛ Yvonne Nelson ayɛ ne biribi ebi so ama ne broken heart ebi nso so wogyina no kɔfa adwoe bi ne nsɛm no dɔɔso mfeɛ bi a atwam na ɛnenam abɛɛ fontaine time no so sɛ ɛyɛ adeɛ a Pappy Kojo ne Yvonne Nelson atwam pna ɛno deɛ yɛne mu nokorɛ nanso wei nam so ma ebinom agyina saa asɛm no so de aka sɛ sɛ yɛnokɔ asɛm sɛ Yvonne Nelson ne Pappy Kojo twe mpona deɛ a na ɛneɛ ɔno ara na ama ne ho kwan ama Pappy Kojo atumi adidi n'atɛm wɔ nipadɔm mu saa abusuafoɔ moma yɛnkɔ nkɔhwɛ video no
Yvonne Nelson